wanna love me. So what? So you wanna, wanna, wanna.